Tikudziwa kuti pali azimai ena omwe sakukhulupirika ndi ndalama zomwe zaphulika pena paliponse nzi kumachita kuti anthu akuvutika. Zimezo tikudziwa nkhani ya ena mama ministers akuchita zosalongosoka ndi azimai azinzawo tikuzimva. Izi ndizomvesa chisoni komabe tizizwa kuti izi zikuchitika under politic. Zikuchitika under politic zina mwezi ndizomwe tikumamva sizili authentic. Achimwendo banda ndi munthu sokwatira kama panga zawozo kumatizo kuti achimwendo banda ndi munthu okwatira. That doesn't make sense. Doesn't make any sense kuti munthu wachiona chi pick chomwe chikuonesa chimwendo banda ndi munthu wamkazi ndiye wosafufuza kaye kuti kodi achimwendo bandawa mkazi amene ali nayo ndi wawo kapena out ndiye kungogondera kuti down low kazi wa down low zimene sizinthu zabwino. Sizinthu zabwino kwambiri kwa anthu amene timango tenga chinthu ku social media ndikumachifalisa mwachimbolimboli. Zina tisanafike poseka, tisanafike polira, tisanafike popanga comment, tisanafike popanga share utenga. Tisanafike pokhulupirira kumene, tiziyamba ifeyo ene aketa fufuza. Masiku ano, sizili zovuta kufufuza, ukuza kupanga check. Chimwendo banda's wife, ndi uone, chifani ukapanga chimwendo banda's wife. Amina kumoneka ndende ya moyo, amina kumena kutindi mkazi wa danu, mkazi wa danu ndi mkazi wa chimwendo banda ndosiana. Pena patala kumaoneka mufanana, patala kumaoneka mufanana. Kuma zifiki zoma kumatumiza antu wali limozi, adanyamula makapo, zimezi chameoja ndi mkazi wa chimundo banda. Tinti siye politiki ya nyansi yomango panga creating kani zo ya luta antu. Antu amene tukwa ya luta onaoso ndakula kuti. Tizia nkula zinuzomu zili mafakti, zinuzomu zili zoona. Ngatakula kusantu, kumosati tizipeka maboza. Hai. Sibwino, antu amena jariti ana, na oso ana awo, amafuna kuti makula wazira ndira ulemu. Ndetizia nkula pazi, nuzo tinga kala, achibale awo, akamazi vazizo kuti antu wako ya nkula pachonadi. Osati, zili zosizo panta zero kumango mucho sila muntu ulemu.